ndị mmadụ ọ na-abụzi obodo kịta ego a na kịta nọkọta abịa legharị a n'ego onye ka nji were ụgbọ ahịa obeleko isi agụ wee bịa ọma na mmadụ ego gị ego you understand so on the in a info na aja ekposasịcha ama okwute dị n'ime
ha Ogbuefi ezigbo onye maketi aisa taa ndeli taa mpaghara sụrụ na ikwe igbo a nsụzi akpụ ikpọ taa
Ezegetive ama pi.
Onye ngazi agabaze
mwe. Ezegetive gba donu je na donu je.
Onye si fu agalo ona da donu je. Kebe no emezu.
Ezegetive.
Ogiga. Agu egbugba nwa emoke.
Na ke ke me.
Ezegetive.
Agu egbugbu em no boda.
Ye gba gagu ye se egbui. E moke na beta beta.
Ezegetive na akwa golf ma.
Ibe abu ta uta akwa bu hanging na ke ages. Na opo yo hanging top. Ke ye na
emezu. Ezegetive put go dey ka.
Oye se ko bolono. Ko bo muru na de mo fu ri be na ke ages. No you see eh ma mo ala ikwa we uno ife ya buru mputa na nu ego nje ego ti ife o nkwa ka o di o
ta ese ge
onye ise o nwe ko
ru ti ko bia kwa
onye ise la pugo di ife a
ese ge
abura mbo abu ni onye ise o nwe be nje jide ego gi eni do me ego
after this ga nye ego
ese ge onye ise ogbu efi o nwe yan na ata chelu godi
anye ye ego ki ga
anye na me ego abura mbo abu ni na me ego kuzeru mu uze ese nwete di ego anye na ma azu kuzeru m ge ese akwa azu onye isi ndịkwanụ ka ibe ma ọ bụghịkwa na anyị nche niile paakwa moto na-arụ ụlọ onwe kwa ife mebilu owufu ọkwa tinu m n'ife a na-arụ na nebido ebe ịlụ ọnwụ na ebe ịlụ ọnwụ na ebe igoo moto tim n'ife a na-arụ nwere ife mmadụ onwe ife mmadụ a
ọbụgodi
n'ọya ọbụgodi n'ọya hụ mma emenwu ọbụgodi n'ọha iwe mmanụ mmanụ ma apụ igwe
ịma n'oge niile ụnụnwa bụ yọng bọys a na-ada fil wee ka na etinye aka n'ihe ọjọọ na ya na-enweta ego
na agụdị
ezeghị ọkwa ịma m mgbe m na-ebido ebido kwa ịmaka na nsi ọnịcha nata si ntoku gwara m ọkada wee nata na-akwụgharị ezeghị na ọfịa adị na mgbada ebe a nụnwa asụrụ m ọfịa ịdị awụ mgbe m na-asụ ọfịa
onye isi
ezege ịdị awụ mgbe anyị abaa na-arụ unu eje mgbu
brọk
wowe mesin na-esevu ego sevugide ego sevugide ego sevute ego were wee bido biznes
ịmara ka esi bido
onye isi gwagara m ife mma alụkọta ka ego na-abatagodi m aka
the first obodo oyibo nje n'ụwa m bụ nwaanyị nnele aka fichasị alụgalọ m na-enyelụ ụhị aka bụ nwa ezije m obodo oyibo nwa eje gbaba mbọ
ọ bụrụ na ikulu ọ daa n'ụgbọ
ahụ ọ bụrụ na m ekulu
ọ bụrụ na oge niile
ọ bụrụ na ọ kpọpụ m na ọ na-egosi m ife a na-arụ ka m nwaanyị
gbaa aha
so ibe m na-alụpụ ụlọ na nke
ejizi ebe a na mgbara ọfọ
uche m dị ya na
anyị arụ họtel ebe
highest game highest game
so ya anyị asụ ọfịa dị na one side
that aja ahụ igosi
anyị asụ ọfịa dị side ahụ maka a na-achọ ibido wa foundation ya then enwe blọkụ ebutegasị mana ebe ha paakịrị dị blọkụ adịghị mma ịghọtago so one block m na-enye ute na ya one block
ọ bụrụ na ya bụ egosi ka ihe si paakị
ya paakị ya ebi ya paakị
nsọ adịghị afịa how many plots over there
o ruru 6 plots
olulo na ụdị anyị na-asụ mgbe a na
anyị sụrụ 12 plots agwọ apụ ya ka dị dị aka na
ok nsọ adịghị afịa
na ebi akwute m na-enye ya ma akwụwa ụgwọ
each block 10 naira
from
there onye ka ihe si ma
mkpa ọzọ na-anakwa 7 na ụnụwa na-ekwu
10 naira
ka ya ntụọzọ anyị emele
akwụ ogbu ị na-esevu ego
from there you build up
okay I build up
okay from there I build up
oh
I build up
where did ya ihe niile wụ service
okay ịsụ afịa amaka kwa ibu blọkụ amaka mana okwu efi ya ndị elu echekwa m na onwe na onwe ka esi emenye m ife ife ọbụla ike chite nwa ahịfịa nwa ife dị ụmụ padụ ọnwa efe niile n'elu ma ụmụ ife ọpịpị a a na-apịtakwa
ka ike dị ịmụ ị na-apị
anyị bute laptọpụ yahu maọbụ gmail
so ezege chiche na onye ọwụla nweziri ego kịta zaida na ọ na-eme fraud ọ na-ebu
drọgụ
na ọ na-ebu drọgụ ma ọ nọ na-eme fraud nya n'onwe ego
nya onye gogo na ọdị kịta isi adịghị ewu blọkụ Ogbuefi ị na-agba nkịta bụ aka gị akịta dịka ibe sụrụ ahịfịa
na ka ọlị
hapụ na akpabazi ihe a fashion onye aka isi bidogide wee luo ebe anyị nọ ịghọta just nwayọ nwayọ ụtụtụ
ihe na-atụtụ nwayọ nwayọ na-ese
nọga mụ abịala obodo a ntụtụ na-abụrụ na-abịa eti na-akọrọ bụ ishi ebe a Kaka mu jasu ba to bu block ko gambe lobodo a. Nna ka chema afi ka mu afa pu na me me jenwi fe bata. Abu ni fa opi pia fa opi. O sin jagwe block. Nya ne sa wuka anyo boko apo. Ine sa boko pi. Wo ke yo boko pi sin jagwe block. Nna go na ibu na ka ba plemensa. Probably school na ko biko. Send the father lawyer sim jojo. Nna ga wa ni ya biko. Ta Ezegetive bu block. Ezegetive bu block. Ta tin ka tubu ko si bu block.
Especially in the Melon Visa, can do Bodo, or Joe Bodo, you beg the Tanani, my mother, Neca Longana for better. No, but
you want to be well, was in a woman's under 20, under 21. When you came for them, we came for an animal for us, no key. Now, where they call and then Nandine Mayor in Yahoo, Umakro has it. That's it. At Umas, I'm a boy, you foot your habo. That's your need. I can hear
where's the other one. What can I afford the mother's again?
I'm not going to get in here.
Oh,
from put a mother,
that's our guy.
I saw for Morgan. Oh, come, I said to open. Oh, that woman in the low market.
I check here.